I am here to recite a poem titled Hlogo ya Lelapa by S.J. Mamashele. Ho thwe motho ke hlogo ya lelapa, se tshwara motse, se ikokotlela, yena ntate wa sebele, mosireletsi, eo re jang le ho ikotla fuba ka yena, eo re lebisang mathata ho yena, yena ntate wa sebele. Empa ena hlogo ke e jwang, e jang ka bana le mosadi, ya hae tjhelete, ha e tseje lapeng, hoba e fella methipeng le dinyatseng, bana ba lala ba itsosa ka tlala, hoba ntate ke hlogo fela ka lebitso. Ha la bohlano le fihla, lapeng ke mahlomola le dillo, phafa e tsosa boroko kgafetsa, mosadi o tsekiswa dijo tse sa sebeletswang, lerata ke lena le thibang ditsebe, le tabolang hlogo la hlogo ya lelapa, pina ya hae e utlwahala a sa tla hole hore jwale e fihlile hlogo. Ha e le ditlhapa ke tse bukeng tse kgolo, hoba ke tsona fela tseo a di tsebang, tseo a phedisang lapa la hae ka tsona, tsona tsa hlogo ya lelapa. O ka mmona ditemaneng le meketjaneng, tjhelete ya hae e tsholoha sa ka metsi, bonnuku o ba phathatsa kgafetsa, tsheho sa hae ke se hodimo ebile se thibang ditsebe. Bothata ke ha fihla lapeng, o ntsha mekgwa yona hlogo ya lelapa. Na ke yona hlogo ya nnete ena, e hlolehang ho aha lapa la yona, e ratang ho thabisa metswalle le matjhaufa? Tjhe, ena ha se yona hlogo, ke hlogo fela hoba e hlokwa, yona hlogo ya lelapa hoba e hlokwa.
The poem is about a man who has assumed the role as head of house. And as head of house, you're supposed to take care of your family, provide for them, protect them, and be their support system. However, the man in the poem is not doing any of that because he is not providing for his family. They go for days hungry and he is not doing anything for his own family. And the message to us is to show us that not every man that has assumed a role in every house is doing exactly that, and that not every man can be able to live up to that standard as being the head of the house. And sometimes women can also be given that role to play because they are the ones that take care of the family, provide, and make sure that they never go to bed hungry. I thank you.